He pō I rarai ngā pātū o ngā whare o te tai rāwhiti me te Wairoa I te kaha o te huripari e kia nei ko Whili. Haunga nōra ngā whare I raru hoki te huarahi matua nama 35 I Wainganui I a tūranga me Pōtaka I te Waipuke me ngā rākau I hinga ki te huarahi. He oi kua whakawātea hia taua huarahi I aia nei tērā wahanga rā nō reira kua whakatū wherahia anō. He maha ngā whare I hiko kore, kua kī atu ngā kainoho aha kua te wehenga o te huripari me matāra tonu rātou. A nei rā te pūrongo a Tāroi Black.
Ko te o tina o huripari Whili, he rono roa huri noa i te tai rāwhiti, ina hoki ka piki te awa me te moana, he katina rori, he rutu rākau.
Tai mai ngā kaimahi o Eastland Network te whakatikatika i te hiko. Ko pai a rua tōrea e ai ki te kōrero i te haere atu rātou ki Waio Matatini, etahi whānau i reira kāre he hiko.
I weto te hiko ki ngā kāina 2,000 mai whare kāhika ki Raupuna, ko te āki a te koromatua o Tūranga Nui Ākiwa kia Matāra i te rānei.
We are asking everyone, if you don't have to travel, just stay home, stay dry, look after each other, and like I've said before, we've done this before, we'll do it again.
Kua tuwhera nō te huarahi matua 35 o te tai rāwhiti me te huarahi 38 mai Wairoa ki te kapu. Enari e pākati tonu ana ētahi atu wāhi. Me te mea hoki, he nui tonu te whakapaepae auake i te Waipuke i tērā marama.
Kua tīmata te whakawhiti kōrero mō me pēhea rātou me nuku aua whare ki wāhi kē atu. Nō reira, ko te mea nui kei te whakaaro, kei te whakawhiti whakaaro tonu te iwi, mō ngā hua o te āhuarangi, o te climate change.
These will be national discussions that need to be had across the board when we're assessing, you know, those that are most vulnerable to areas which are prone to flooding, prone to significant events. And so one of the things I will say is that these conversations really do need to be community-led.
I putu hoki te tūtai ki te awa o Tūranga Nui Ākiwa nā te kīkī rawa o te paipa Kawepara.
These are ongoing assessments that will be made. It's assessments of the true damage. They aren't a quick, short, sharp task to undertake.
Kia te rani, kua whakakore hoki nā whakatūpato. Enari he aki mai te rākau whakamarumaru kia kauarawa nā kaieke naru e haere poka noa. I nā hoki kei te paru tonu te wai i te uranga o te rā. Tāro Black, te karere.